Now, Forestry Commission, Penufo, Niso, I didn't know, say, and you pay be a one more boy, Ragana, young choir who do more, obey you all moon in our sea. Then, eh, ye dear Coco, I was as young term, best 300 acres or so. O Marco could drinking in a go, a war, Tano Suhyenso, Forest Reserve, ho. A moon to us, so Adom TV, Cassie, et was so.
Akuafobia wonum ewo sahwi ahokwa so hinso ewo sahwi wi osomensi ne mu western north mountain mu no na wonum etwa adwa wo hu asan so adwiri wonum san se wonum kuku ene brodifu a wode wan ho den eyeye no sese forestry mpanyufo aba be dwiri ni nyina agu ne sense wode adesrede ato aban animu se omra wonum sra ban mu esan se wonfu a wadwiri esoni ama nyina agu no e de ohaw pa ena aba be gya wom so Abradom Kasiama ni boni any Western North Mantemu Penyimpa Wada Forestry Commission Nano Steven Asamoadua Ekwotwetwen Komo no ena wo chire mu se
nyisi twago ono no farmer no dia ofo se yetwa ni koko eden ego back to the concessionaire no o prepare grounds no for se obi dua ni nua area na ye ka ho asem no company 27 concessionaire bi dia every year bi a otua ho rent and why na bien so obi dua nua na kwae no afa ne ntoma pa eden efra nan so sabi odua kakra obi dua bia na akuafo no ayeden atwa egu enti oyɛ na bien se ye be bodde ru se ne omo ye no mo nyae na e ba pedua enua ewo em se ye buta ewo forestry ne se ye beja kwae ama entri ma ebe ye anika se sania ye be to no ombe nya no mo ho mo ho.